Nake ngiphathele wona. Nako kwakho.
Yini lo mntanami?
Hayi.
Siyomzwela ngoba esifisi.
Eh? Oh. Ibhayibheli.
Mm.
Mntanami ibhayibheli. Aliselihle so. Sonomsi.
Hayi leli hlukile ke ba.
All right.
Yabo leli ama scripture liwachaza kabanzi.
Uthi ngibani la? Uthi wena la? Why did Jesus weep? Weeping demonstrates that Christ was a true man with real bodily functions and human emotions. Mntanami, must le bhayibheli leli?
Hloya kulo, angiyona King James lo.
Ngoba liyachaza konke ukuthi kwenze lokhu ngoba kunjena.
Yeah.
Alifani nalo James.
Yeah, uzawo, uzayo out, bese kubile kanjalo.
Hayi,
hlukile impela.
Mntanami, oh Solomon.